Ụmụnne m ekene m unu, Mark Azuka jizi new tools wee bịa nke ọ kpọrọ Facebook Content Monetization Better. Ọ sị na ọ ga-akpụkọzi ihe niile ọnụ na ọ chọzi ka content creators na-agbata more money. Ọnya mere mgbe unu na-afụ ndị mmadụ na-eti ada agbatazi ego fara agụzi na onwere ihe a na-agụzi na-abụrụ onwe kwanarụ onye ihe mebelụ sọsọ mgbe ọ dị njọ ka a napụta n'ilu akwa ekwu okwu. Mana mgbe ifeoma na-abịa famara na ifeoma fama nkwu ya mgbe were ifeoma wee na-abịa na asị na enwere programụ na-abịa beta ka a kpọrọ ya na nke a bụzi beta erorube gị out already nke bụ na ụfọdụ ụmụnnanya fụba gị a ka na-erori ya out every country dị eligible ga-adị beneficial na ya nke bụ na anyị nwa ga-adịkwa more beneficial na ya a sị na achọrọ si ịkpụkọ ihe niile ọnụ ka ha si dị ebe a ebe mgbe ha mere ya bụ announcement bụ na October 2nd. Mana a ga-ere oru ya out mgbe a ga-ere oruzi ya out kpata kpata ọ gbatasịara onye ọbụla bụ na 2025. Ha dere ya sị na we are rolling out Facebook content monetization better which merges in in-stream ads, ads on reel and the performance bonus into a single monetization program making it easier for creators to earn from more content formats. Nya bụ na a ga-enwe a lot of formats a ga-eji na-enwe ego ịghọtago na ihe a ga-eji na-enwe ego elika advert a na-enweta ka nkụ ivu nya bụ Mark Azuka ya na support kuzi creators ọ bụrụ ife ọma bụrụ dị ife anyị chọrọ achọ nke bụ na ọ bụ na ịbụ onye na-agba mbọ gbasibezie mbọ ike mara amara na ife ọma na-abịa n'iru nke a na-afụrụ anya karị nke anyị na-afụ anya kịta keresịrị asị na content creators can join Facebook monetization to earn from reels, longer videos, photos, and the test post. Nke bụ na ị ka na-enwetezi ego na post gị na-enweta ego na picture gị ịfụ na ihe ga-enye ego kazi nkụ nke bụ na ọ bụrụ na anyị mebi ụdị ihe dị otu ọ bụ na ibe content creator bụrụ onye na-edeta article ọfụma na ị ka na-enwetakwa ego na ya bụkwa ndị na-eti picture ga na-enweta ego na ya mana o nwere ife makarịsị na gịnwa bụ a content creator na-etinye ihe ahụ ị na-eme ọfụma n'ọrụ bụrụ a content creator na-abụrụ onye na-ezu ihe onyonyo nke mmadụ maka onye na-ezu ihe onyonyo mmadụ ka alụghị eme mana ọ bụ na ibe content creator iwelu nwayọ na-enwe ihe ị na-eme na-emepụta ihe ọfụma were nwayọ na-aga ya bụ na ihe a na-ekwu maka ya bụ maka gịnwa maka na ndị bụ na ọsọsọ izu nke mmadụ ihe dị otu a na-ekwu maka ya gafekwanụ ga-alụ mana na-egbughị oge gị nwanne m ka baarụ ka ibido kịta gbasibe mbọ ike na-eto peji gị wekwazi nwayọ na-abịa marụ na anya bụ ife enwego ndị enyebego invite ya bụ na ụfọdụ n'ime fe setịba gị up mana ọ bụ na ifu bịara nke gị ka ụdị nsogbu anyị na-enwe a sị mụ nwee ndidi na peji gị na cha red gị nwee ndidi na maki nwere ife oji maka ya abịa nke bụ na ọ bịazie kịta ọmamamakarịa anyị agbataba ego fube ego fụkarịa lapụ ihe na afọ kịta nwoke na ọlụ ọma ife ọ na-eme ọ dị ka ụdị ife ahụ ụmụnna anyị na kọmplen ego ara abịa ego ara abịa nwee ndị na-agbata nnukwute ego nke bụ na mụnwa bụ witnes ya nwee na agụnwa na-ege m ntị sị gị na dis new beta program na-abịa bụ na achị ịkpụkọtọta usu niile ọnụ ka ọ fevọ dị upcoming ma dị oredi content creator so monetize go the account na ya bụ fixtures ka efevọfa nwesị gị nwana ege m ntị ka ịgbasie mbọ ike chetakwana ngwa gị don't give up kwechili obere oge anyị ga-elibe ya bụ ego ekelekwa m unu si unu daalụnụ.